Umukela ka PS News la ozothola khona zonke izindaba ezenzakalayo emhlabeni. Kanti ungakhohlwa ukushaya subscribe ukuze ungaphuthelayo izo zonke izindaba ezenzakalayo.
Namukele babukele emakhaya sasibuyile ke layo University of Zululand uhleli no Promise Amasa kahambi yedwa ophethe uLwa Ndlunkulu ube performa ke lapha yena into ongazikhumbula ukuthi inezi elimnandi inzima kakhulu esise ufila kanjani bakithi ngibona ingane zikujabulela ke lapha zijabula kakhulu khombisa ukuthi hey siyakuthokozela ukukubona ungitshela ukuthi ufila kanjani bakithi sikuthanda kangaka sijabulela ngoku
okokuqala nje ngijabula ukubona in person because sijabule ukubonana on social media kodwa ngiyangijabulisa ukuthi wonke umuntu ezelana ezoxhasa lomcimbi Milona. So kungijabulisa kakhulu ukuthi ngiperformele ama graduates also and ngiyabonga kakhulu.
Yey siyabonga kakhulu ke nokuthi uvume bakithi sikhulume nawe okuhle kodwa bakithi siyabonga uhambe kahle.